Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lake Italia. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man. Such a good time, I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Cause I'm having a good time. Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah, I'm a rocket ship on my way to Mars. On a collision course, I am a satellite. I'm having a ball. Well, I'm a sun machine ready to reload. I get out of bomb. I'm gonna whoa, 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 explode. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make you supersonic, man. Such a good time, I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Yes, I'm having a good time. Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Da 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 da